Ng'ata chiel ne ochiel gi lisasi e boma Kisumu kinde mane obila rakore kod jong'anyo machiegni kod kar chungo geche e bomano. Mekata bedni ng'anyo ma Kisumu kono ne orumo apoya bang' ka temo mar jong'anyo donjo kar jot ma jatend piny ma Kisumu kokalo apaya ma Jomo Kenyatta gore Lwanda. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth kowuok Kisumu.
Ng'anyo ma Kisumu do chieng' ma kawuono ne ochakore kar saa 4:30 mar onyango. Kuma jong'anyo ne ochako wuoth kowuok Kondele ka gichomo chuny boma. E giyango ni ng'anyo ma kawuono ok en mar kwedo paro mar chiki komenda ma higani, to en mar kwedo loch mar jatend piny William Ruto.
Ere kaka sama president awuo gi ji to kuongo wuoyo kore ka jalupne wuoyo gi ji. Mane momi wacho serikal ni tich osetamo nyaka gilor piny ma gidog dala. Nikech wabunge nyo saliti wanyoro, kawuono president nyo wuondo wanyoro ni koro sani ose reject bill. To constitution dwajo ni koro iji bill kobe kotamore sign bill. To bang dala paga ngwen, bill no bedo bill kodwoke parliament. Tiende ni ya, ose miyo joka menderuza mandalo prario gadek, joka kadoke parliament, dhido ka bill ose bedo signed, to wuondo wanike kwa anda mana.
Wawacho keno we condemn with the highest order. Gima Ruto noti momomi ontiwa te otho. Kendo Kisumu kae wach mani kendila joping, ika oyudhe, iluoro kodgi, iluongo nango nyalenda, manyata, mani goagaji fuafua. Mano wa condemn kabisa. Kawachunga kendo wawacho gijiteka a. Ni Ruto, okwadua rikori seta ngonwa loch mari, koro doga doga dala, to wawacho kendo ni joping be, wawothura ura gichir. Kikwa luo ruru, wawoguru wako, monsauti wa, ema bogolo wa wako.
Nikech kama wasechope ni wachope ya mede mede toka wadok chien, to wane mwadhe luwa pinj keno mwa inyira inya. Kama wachope ni, nyaka wakel lokruoke pinj Kenya kai, mwangini weche magami badhi orumo. Makapo ni wabrodoke yero moro, ngat madhi bedo president, komno unegobedni en kom maliet pa makidwa donje weche magami badhi. Tinge maber ni okiromo bilde komno.
We want to know where is the justice for all our children who've lost their lives. We want to know what is the state going to do against the police officers that took action in their own hands and killed our children. We are standing here as mothers and we are weeping and we are saying we will not allow you to kill our children anymore. Wadagi waol. Dog dala.
Nyako wogi. Chikwacho maber. Vote of no confidence e parliament duto to wagolo Ruto gi Gachagua gimatimore ni koro waloso caretaker government marito marito governance mar piny ma Kenya asto obedo checked and balanced by judiciary kanyo kuma wadwa wachope.
Kata obedo ni jong'anyo ne timo ng'anyo e yo mamuol. Apoya nono, obila ne ochako kegi katiyo kod iro malungo wang' e alwora ma Patels Flats. Wach mabende ne gikwedo e okang' mamalo.
No dhiera nono, kawawuok kawabire ng'anyo mamuol. To kawachopo kamiluongo ni Patel Flats to waromo mana gi polise kochako rakruok kodwa migowa gi iro malungo wang'. Onge gimnwa ketho. Onge ng'at mano mulo gir ng'ato, wan wabiro kwa wacho mana ni ok wadwar tenda goko mar Ruto.
Rakruok makamano, mani oneno e kind obila kod jopiny, ne weyo ka kwan jong'anyo, ne odok piny, kata obedo ni kawuono to nok ging'eny ahinya kaka ne oneno e ng'anyo machieng' tich ariyo. Jong'anyo go, mane koro kwan gi odong' matin ne 100, ne odhi nyime kod ng'anyo, kotelnegi kod jaked ne ratich oganda, Boniface Okatch, kod jowetene. Ne gitero ng'anyo e alwora mar kar jot ma jatend piny ma Kisumu. Kata kamano, donjo ne otamogi nikech arita mapek mane oket e alworano ka koro wende makwedo loch jatend piny William Ruto ema ne giwero kapok ni obila chopo mar twak kodgi kuma bang'e to ne gike.
Sisi maandamano yetu ni ama?
Amani!
Iko kitu ya mtu imeharibiwa?
Amani!
Iko mtu amechokozwa?
Amani!
Iko polisi ameumizwa?
Ng'anyo no mani obiro ka jopiny ma Kisumu to ne oruko tijegi mapile mag wuoth kod yore owala. Ne oduoko ng'iko yore wuoth kendo kata johala mane oseyawo dukni ne oduogo oloro mapiyo. Ng'at achiel ne oduogo chiel kod magina e kinde mane obila rakore kod kweth mane koro ohonore ma ujowete gi mwandu gi mopogore.
Let's go home, let's go home.
Millicent Adhiambo, Ramogi TV.